ke utlwisisa handle. Ore gagadi wa hao ke yena boleleng husband ya hae.
She hired a hitman, then killed the hitman.
Hela.
Empa ke a kopa o seka jwetsa motho ona o tlile ka nna.
E ka ba batho ba Khoza jwale lodima eng he bana?
O hlalosang?
Mohlomong ba romeletse monana gore tle go setisa while they're still pushing their dirty business e bona ka ntle tse se molaong.
What? No.
What's that again? Ska leke tse o imakatsa. A ke go a tseba gore that's how you operate
ha, Khoza. Ba tsebe lo tseba gore na ke mona.
Ha ba tsebe gore mona. So a ko mpolelele ka meta plot enana. Hobaneng mofumahadi Harriet Khoza a bolaile hitman ena.
O ha ke nahana gore mohlomong o ne a sa qalelle matla tšhelete tse leng ka hodimo. Kapa o ne a sa qalelle mo blackmail.
Ke a utlwa. Jwale lebitso la hae e ne le mang?
Oo ke mosebetsi wa hao. Ntho ke tsebang fela kore o molaetse track depo. Ke na le bonnete ba gago ka phenya hantle wa fatisisa o tla tseba gona o etsaetseng.
Wa tseba Olerato ke a tshepa gore ga o bapa le ka nna mona. Gobane o tlang ga o sa bola.
Ka o tshepisa. Ha ke boimaka. Ntho e nngwe ke utlwileng gape kore molongisi Khoza ke na rokodileng ntho e nngwe le nngwe etsaetseng. That family needs to be stopped.
Excuse me. What the hell are you doing on my property?
What's it about? Ke ne ntse ke ipotsa hore le tlo fihlane neng mona. Care to explain mohlomo hore mona ke eng?
No mkoto o fela.
Cheche mohlomphe. Ke mmeli wa motho. Mme vale ke tlo batla lona ka ofela batho ba Khoza. Ditle le nna kwana police station for questioning purposes.
Ah, usangene. Ba usangene.
What's it about king? Motho sa batleng ho cooperate monana. Ho tlo tlameha hore vale re motlame. Vale he. Uthanda ungathandi mhlonishwa nizohamba nami nonke namhlanje
kwasibonga ukuthi mhlombe lo mzimba ubekelwa ngoplant
lejano
nice try my fellow officers banken ka ofela bana labakinye dikoloyi
oh
Yeah,
yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah